start to teach a story.
Aye. Adi me pita. Hey, Peter, yada unyonge, unadoka saizi jamaa. Yeah. Ai, hawa sendi wabaya. Ebwe, na chivu munyonge venye unachofika.
Thank you.